Yath, kamar with yesu nofanae. Duto mahan goni nono, o kawinjora giherane. Chunya wuoro kaparo yath, kamar with yesu nofanae. Duto mahan goni nono, o kawinjora. Kierana, omi oki kapako gimoroka, makmana to marosiensu, gik mo kame pin mahero, hawe oki di kechrebe.
Come on, look, come here, my dear.